Masithi mhlawumbi sinayo le nto kuthiwa yi-finite geometric series. Sawubhala i-summation sign ke ngoku, kuthiwa i-summation sign ke lena siyaqala ku-n is equal to 1 iyotsho ku-k ke ngoku, n is equal to k. Sino ar to the power n minus 1 ke ngoku sayibhala ngelo hlobo ke ngoku i-geometric series yethu. Sizayibhala ke le-finite series ngehlobo lika sithi ku-s sub k. So senza ke i-k terms, la k uthetha ukuthi i-terms zethu bazingaphi ngoku kule sequence yethu, sizazidibanisa zingaphi as terms. Xa siyolula ngoku okanye xa siyandisa sizayibhala ngohlobo sithi ngu-ar plus imake, ndifuna niyibone kakuhle, sawuthi ar to the power 0. Andithi asiqala ku-n is equal to 1. So a to the ar to the power 1 plus ar to the power 2 ar to the power 3 iqhubekeke iqhubekeke iyotsho ku ar to the power k minus 1 k minus 2 no ar to the power k minus 1 eyokugqibela ke le item i kth term ke i finite geometric series ke ngoku le ndifuna ufumanise ngoku ihlobo elula ukubhala ngoku le summation. Into endizayenza ke ngoku ndizawuphindaphinda amacala omabini, ndizawenza iqhinga encinci, phindaphinda amacala omabini nge-common ratio engu-r ke ngoku. Masiyenze ke le nto, sayibhala pha phantsi. So no-r s sub k is equal to u-r samphindaphinda zonke ezaa terms, samphindaphinda nazo zonke ezaa terms, u-ar to the power 0 uphindaphinde no-r uzasinika ntoni ke? Uzasinika ar to the power 1. Andithi ar to the power 1 u-a ophindaphinde no-r to the power 1 ophindaphinde kunye no-r sawufumana ngu-ar to the power 2. Ogqibele u-ar squared ophindaphinde no-r uzasinika u-ar to the power 3 ke ngoku, ar to the power 3 u-ar to the power k minus 2 ke ngoku zethu plus saba ngu-plus ke nalwa iqhubekeke iqhubekeke ar to the power k minus 2 uzasinika ar to the power k minus 1 plus eyokugqibela item ke ngoku saba no ar zaba ngu-ar to the power k minus 1 izaba ngu-ar to the power k. Okay, into endinzileyo nje apho ndiye ndaphindaphinda ii-terms ngo-r ke ngoku zombini, icala sekhohlo nasekunene. Uyabona ngoku iyafana ngathi ndongeze u-1 kwii-exponents zethu ke ngoku kwezaa terms ziyityheli. Into endifuna uyenze ngoku ndifuna ulahla ezinye ii-terms ke ngoku apha. Ndizayenza ke ngehlobo ndithathe le summation ityheli, ndizawuthabatha le summation ityheli kulena ilihlaza ke ngoku. Ndizawuthatha ezi terms zilihlaza ndizithabathe kwezi zityheli ke ngoku. Ndithabatha amacala omabini no-s of k no-r s of k ndizawathabatha bobabini. Ndizawukongeza u-negative ndikhanga phambi kwezi terms zisemazantsi. Negative sifaka u-negative negative negative inxenye ukuba sawuthabatha summation ityheli kunye nalena ilihlaza. Kweli cala lasekhohlo safumana u-s sub k thabatha r s sub k. Niyavuma? Ugqiba kwethu kwicala lasekunene ke ngoku sizawufumana ntoni? Sizawufumana u-ar to the power 0. Ar to the power 0 iyafana no-a, andithi u-a kuphela sinobhala nje u-a yena yedwa. U-r to the power 0 ngu-1 mos, andithi sawushiyeka no-a ke ngoku sikwazi sibhale sithi izawu ngu-a thabatha izawuhla ibe ngu-a thabatha ngoku ezi ke ngoku uyazibona izawu ngo-0 mos, ar to the power 1 zonke izawu ngo-0 side sishiyekelwe ke ngoku ngu-negative ar to the power k. Zaba yokugqibela engu-item thabatha ar r to the power k, negative ar to the power k. Singakwazi ke ngokwenza i-subject of the formula yethu s of k. S of k a sub k thabatha 1 minus r, zawa ngu-1 minus r is equal to a And singakwazi ukukhupha i-common factor yethu ka-a 1 tawata r to the power k. Ugqoka kwethu sehlulohlulo macala amabini ngu 1 over r, 1 tawata r, 1 tawata r. Sizawufumana s sub k is equal to a uphindwe uphindwe no 1 minus r to the power k over 1 tabata r. Sinceda gqithi ke ngoku lena iformula ngenxa yento yokuba xa sinikwe umbuzo ke mhlawumbi ukuthi wafumana i-summation esuka ku-1 utsho ku-100 mhlawumbi awuzudinga ubhala zonke ii-terms phantsi ugqiba kwakho ufake kwi-calculator ii-terms zakho eziyi-500. Mandenze umzekelo uba ndithetha ukuthini xa sinoqalisa ku-n is equal to 1 mhlawumbi isum yethu iyotsho ku-n iyotsho ku-50 kuyotsho ku-k is equal to 50. Sizama ufumana ngoku isum yaleyo i-summation yaleyo i-sequence sibe no-5 1 over 3 to the power n minus 1. U-k wethu endidinga izawuba ngu-50, u-a wethu uzawuba ngu-5, u-a izawuba ngu-5, common ratio yethu izawuba ngu-1 over 3. Singathatha sakwazi uthatha zonke nje la manani siwafake kule formula nje qha kuphela. Asidingi ke le nto bendithetha asidingi ukwandisa ke ngoku i-sequence yethu ugqibathi siyifake kwi-calculator zoso i-50 eza terms. Asidingi uyenza le nto. Lona umzekelo sizawufumana ntoni a wethu siye sathi ngu-5 ophindwaphindwe kunye no-1 tabatha u-r wethu ngu-1 over 3 to the power 50 over 1 minus u-r wam ngu-1 over 3 ke ngoku 1 over 3. Okay, singakwazi ngoku ufaka ungakwazi ifaka le nto ukhawutyulete yakho uzawufumana impendulo ke ngoku ethile. Ilula gqithi ke le nto ngaphezu kwento yoba ubhale zoyi-50 ii-terms. Mhlawumbi ubuzawubona uba beziyi-500 ubuzawukwenza njani ubungenozibhala zoyi-500 ke ngoku ezo terms. Yiloo nto ke ngoku izasinceda kakhulu leni formula xa sifuna ufumana ufuna ufumana isum yee-terms eziyi-50 okanye eziyi-500 uqala ku-1 ke ngoku. I-finite geometric series ke ngoku lena sizoyenza.